anti ngopatari masana ajisomoso ena amene Mulungu watipatsa monga mukukoma mtima kwake monga mwachifundo chake ifetu tingwenera kumulemekeza ifetu tingwenera kumuyamika kamba kazimene akupirizabe kutichitira koma tipatsa moyo wa tsiku ndi tsiku koma tumenyera nkhondo zimene sato kasitika na kwanisa tikudziwa kula dani kudziwa kuti kukhala kuno kula anthu amene sakufuna zitapezeka ndi moyo kuli anthu amene sakufuna zato zitamaenda kuli anthu amene sakufuna titaona so tsiku lina koma tuhingo muyamika pamene Mulungu akutipitirizabe kutimenyera nkhondo pamene Mulungu akupitirizabe kutipatsa mphamvu pamene Mulungu akupitirizabe kutithandizira mu zochitika zonse koto kuti timulemekeze Mulungu amene timuyamike Mulungu amene amene ndikunena pano wena wachiza matenda awo amene akhala zaka zambiri ndikunena pano wena wapambanisa ku ntchito ndikunena pano ena mautumiki awo ayamba kuyenda bwino chifukwa cha Mulungu amene ndikunena pano ena atumitsidwa mzipatala ndikuyankhula pano anthu ena apita kukalalikira athandizidwa koto kuti ntchito imeneyi tikuyenera tingomuyamika ifa chimene Mulungu akuchita pakati pa miyoyo yathu Mulungu alemekezeke Mulungu atamandike chifukwa cha chimenechi imeyo lero tsiku la number 2 limene tikupiliza kuona kwa mtu umene kuti kuopsa kumene kumachitika anthu akataya pangano la Mulungu amene ndi malanku la tsiku loyamba za mnenera amene amene ndi otumidwa ndi Mulungu amene adapitira kukadzudzula mchitidwe kwina umene suna lokhala bwino maso kwa Mulungu amene potumidwa ndi Mulungu anaonesa zizindikiro zikulu zikulu zimene zimamuonetsa kuti iyeyi ndi otumidwa ndi Mulungu lero tiona chimene mneneri yakuchita tsiku loyamba timalankhula kunena kuti mnenera ameneyi adapatsidwa zinthu zimene amenera kuchita ndipo adauzidwa zinthu zimene amenera asachite mwachidule ndiofuna kulankhula kunena kuti isenga ta Kristu pali nyengo zina zimene Mulungu amatiuza zoti tikachite ndiye pali nyengo zina amatiuza zimene zoti tisakachite mwachidule akamatipatsa choti tichite amatipatsa condition ndikukutuma monga mwana wanga usakapange zakuti amen ngati lero zinthu zina titunya kuti zaunongeka ndi kuti zaunongeka kamba ka mchitidwe umenewu okachita chimene Mulungu sanakuze ngati tinena kuti lero lino machurch ena aunongeka mautumiki ena pasuka nchifukwa kuti anthu akachita chinthu chimene sadawuzidwe ndi Mulungu kapena kuti aponya pangano limene adakambirana ndi Mulungu asadapite ku utumiki wawo amen tikaonesa nkhani imeneyi tikapitira kutsogolo kwambiri tikaona kunena kuti Mulungu afuna kutithandizira kunena kuti pamene ifeyo tayitanidwa ku ntchito ya Mulungu tikuyenera tikhale anthu osunga pangano mziti zimene tikuyenera kuchita ngati anthu a Mulungu nanga mziti zimene tikuyenera kuti tisachite ngati anthu otumidwa ndi Mulungu amen mziti zimene ngati tafika pa mpingo tikuyenera kuchita mziti ngati ifeyo mzika otchedwa a Khristu babu limene kuti ndife ndosankhika anthu a mwini wake ndikuti pali zinthu zimene ngati ifeyo anthu osankhika mtundu wa mwini wake ansemba chifumu tikuyenera kuti tisachite nawo amen tili kubuku lomwe lija la 1 Mafumu chapter 13 lero litikamba pa vesi ya 11 kulekera 20 tikapita kumawuwatu mawa patunda kunena kuti mneneri osamverayo aphedwa ndi mkango nkhani yomvetsa chisoni chimene yokhayo ikutionetsera kunena kuti kwachitika china chake imene yokhayo ikutionetsera kunena kuti china chake chachitika chimene chimene chitachitika pa mufu nemeri kamene kuti kwa bambo wawo tate wawo nemeri yokalamba pamene akukafoto kumvera nkhani yonse kuti Mungu nali munthu wina wa Mulungu amene amachita chonchi nemeri yokalamba idada kuti koma munthu amene munthu wanji munthu amene ngotani sida chedwe akunena kuti adafuza kuti koma mudaona kumeneyo adalowera kapena kuti mukuidziwa njira imene adalowera anaja danzi kuti ife ndikuidziwa pamenepo ndifuna ndifotokoze chonchi kunena kuti tikatita chokha pa chimene Mulungu akufuna kapena kuti tikatita chita bwino Mulungu amafuna ndikufuna lamfuna kunena kuti chimene chikuchitika papa ndikuti wani mneneri wakhazikika pa chimene adakhalabe amen tikatita chita ntchito yabwino chimene Mulungu akufuna aliyense amakwanisa kufotokoza bwino akandikuona kunena kuti ana akupereka umboni wachimene munthu wa Mulungu amachita ana akupereka machidwi onse amene munthu uyu amaonetsa ndi mneneri wokalamba akukhala chindi kwambiri kuti mchifukwa chani kapena kuti zimenezi zimatheka panji ndi akunena kuti patseni kapena kuti konzereni mbereko konzekeretseni mbuno timulondole munthu ameneyi munthu wa Mulungu akulondoleka chifukwa cha chimene wachita wachita ntchito yabwino koma nakulondoleka akumthamangira akukamveza atakhala pa mtengo atalefuka munthu Mulungu munthu wa Mulungu ndikutotona kuti chifone kuti ngatadauzidwa kuti asadye asamwe ndikuti munthu anali ofuka kwambiri akuti atakapeza pa thunu la mtengo ali chifokere chimene akufusa akunena kuti nangaukhala apa panji tiye kunyumba tikadye tiye kunyumba kwathu ukadye amen titawerenga verse 17 babulo kunoti pakuti mawu a Yehova anabva kwa ine nati usakadye mkate kapena kumwa madzi kumeneko kapena kubwera njira yomweyo inadzera munthu wa Mulungu atawuzidwa mawu akunena kuti tiye ukadye kunyumba kwathu ndakulankhula kunena kuti ayi Mulungu adandiwuza kuti usakadye ngakhale chakudya chinachita msa kumeneko usakakhudze kenakali konse ka kumeneko kapena kubwera njira imodzi chimene udabwerera nayo akula chimene iyeyo adawuzidwa ndi Mulungu amen chinthu chowuzidwa ndi Mulungu umawuzidwa uli wekha chinthu chowuzidwa ndi Mulungu kapena kuti munthu akamala nkhula ndi Mulungu kapena kuti Mulungu akamala nkhula ndi munthu amamula nkhula pamene ali yekha Mulungu amala nkhula ndi munthu pamene ali yekha chinthu chimene chimakhala chachinsinsi chimene uziyenda nacho ngati moyo wa chikhristu wako ndi chinthu chimene umafunika uchisunge chimene chikuthandizira kuti moyo wako wa chikhristu uzikhalabe mphamvu zinthu zimene udakambirana ndi Yehova kapena kuti chimene chidakupangitsa kuti ukhale pa chikhristu zinthu zimenezo zachinsinsi zimene zikupangabe kuti iwe ukhale ndi moyo ngati mkhristu si zinthu zonse zimene tikuyenera kuwawuza anthu ku dziko lapansi olu maonekedwe anthu watakhala ochititsa mantha koma si zonse zimene tikuyenera kuwafotokozera anthu mmoyo wathu ngati khristu apa ndikuona mnenelo kalamba yamafunitsa adziwe pali mphamvu yake mkati uyo akufotokoza kuyiwala pangano limene anawuzidwa ndi Mulungu apa tionapo chimene chikuchitika chopsa kwambiri nenera kuyankha kuti Mulungu yemweyo adabwera kwa ine nkundiwuza kunena kuti bunge amen verse 19 na kulenda kuti chani verse 19 ndipo anati kwa iye inenso ndine neneri munga iwe ndipo utenga analankula ndine mau Yehova nati kambwe zere kwanu kuti akaje mkate namwe madzi koma ananamiza. Amen. Mneneri akukwanisa kulafulafu unazi tono uziwa chani mchingi omwe anabwela kwa inyo kunduzo takabweza kulwanza kwerere. Amen. Takabweza kuta kwerere ai no anabuza nzono na kuti musama fusire mumpingo ai no zakarero zimenezo ife timafusira tokala zibusa ife timafusira kokama prophet anabuza nikuti musama mwepang'ona ipeni mamwatu. Amen. Akunena kuti mpinga omwe adabwera kwa ine kunduza kuti kambweze kumudusa ndinakuta kuti kumadamu namiza. Amen. Uli anthu kudziko kunamena madzi okulankhula ali ndi luso lakayankhulidwe. Uli anthu oti amapanga convince ndi mawu. Uli anthu amene amapanga convince malankhulidwe awo amakhala okopa. Ino kumva mawu atatu anayi akuchoka pakamwa pawo ino mukhoze kukhulupirira. Koma akuti adamunamiza. Amen. Munthu uyu akunamizidwa chowawa chimenechi mbambo likunijani pa 19 tsono anabwerera naye nakadya kwawo namwa madzi ndingoimira pompo lerolo akuti akapanga kumvise kapena kuti akakwanisa kuchenza naye nenelifodi mwina mimba maake njali dampwereka kwambiri adakhulupirira mkubwerera pangano la Yehova adalisiya ndifuna kukambira na chani masana ano pangani meneyi uko ndidomvera Mungu adatitana pamene tikukhalapo pacholinga Mungu adatipatsa ntchito imene tiliyo pacholinga Mungu amatigwirisa ntchito imene zililimo pacholinga Bible kunena kuti munthu yadamu namiza adakwanisa kupanga convince mpaka adabwere kunyumba ukadya chokudza chomvetsa chisoni mwina nenerada adalifuka mwina tinene choncho mwina mwanga adalifuka analibese chota achite china lero lino anka mulungu achoka pacheni cheni chimene mulungu akufuna chizota mafuna zowathandiza kutupi asi apangano limeadalafuna ndi Yehova lero lino azawusisa mpingo chifukwa chofuna kuthandizika mmoyo wathupi lero lino azachotsa maso pa Yehova chifukwa chofuna zowathandiza tsiku lomwelo. Amen. Tisanamizidwe tisatengeke tisabwerere mbuyo lero lino anthu achoka pachona ndi cha Mulungu chifukwa chofuna kuthandizika moyo wathupi achoka kuchimene Mulungu amafuna chifukwa choona maonekero anthu amene akwayankhula kuti alilimo awatithandiza ali ndalama amsiya Mulungu chifukwa choona kuti thandizo lichokera kwawo. Amen. Anthu a Mulungu kulikonse kumene mukwanisa kumva chimene chida kupangisa na kuti mufike pamene mukupezekapo ni chimene chimasunga moyo wanu wa Chikristo. Musanamizite kuti mukadzasiya chimene chokuchichita mudzakhala chimodzi modzi. Ai lulani nyengo zimene mukudutsa zikhale pa moyo wanu. Lulani nyengo zimene mukudutsamo muzivumirize zichitike. Mwene zikuchitika ifone kuti Mungu alola, koma musalole kuti wina kupange ni convince ni mau kuti tereni zinhu zanu zichita chonchi. Abalo kondedwa, nthawi idatsakale, nthawi yatsakale, nthawi ili kumapetukale. Tipeze zinhu kutabetsa Chikristo cha moyo, tipezeka kuti tabetsa Chikristo cha moyo, tipeze kuti tagwisa Chikristo cheni cheni. Amen. Nene darada kala pante kukala kumene kukutu kudali kuonea kudali kofoka kumbiti nekuta ama kwelea kumata lefuka. Amen. Tendi tunzire kukala anzu kusunga zisisi zimene Mungu watira mkula. Zinthu zimene Mulungu watira mkula ngati sizoyenera kugawana ndi anthu tizisungeni mkati mwathu. Pali zinthu zina zimene Mulungu amatira mkula kapena kuti amatiphunzitsa amatiuza zimene sizikufunika anthu adziwe. Ena utumiki wawo kuti uyambe udayandika chifukwa chonena kuti Mulungu adawalankhula uzichita izi ndipo uzichita chonchi. Amen. Udzipanga zakuti ndipo udzitere. Adalankhula ali okhaokha zotadzichita kuti moyo usumike. Zimenezo mukadzauza anthu amene ali talenti pa mawu adzakuzauza nkhani yopheka. Inu mwemuvutika chonchi, zipanga ni chonchi. Mudzana mizidwa mudzagulitsa Chikristo chanu. Amen. Lero ndi tsiku la namba 2 limene kumuona mneneriyo nena kuti akuchoka wakwanisa chimene Mulungu anamtuma. 1 kulekera 10 upetiri kuwachita wakadzudzula mneneri Herodium wapanga chilichonse mmene zimafunikira akubwerera ulendo. Koma headline imatonetsera kunena kuti munthu uja akuphedwa ndi mkango. Munthu uja akudyedwa ndi mkango. Ine madabu kuti munthu uja amachita zinthu zai Mulungu alola kuti adyedwe ndi mkango. Zoona munthu uja amachita mamiya koi Mulungu akulola zoona kuti adyedwe ndi mkango. Zodabwitsa kumbiri Mulungu akulola kuti munthu uja adyedwe ndi mkango. Zoona miya kuzipita kuti Mulungu
Kristo akamaita zina zoposa
pamene mumvetsera Mungu akudalitseni pamene mutenga step yosunga zisinsi za moyo wa Chikristu chanu posauza anthu amene akuzononga chimene ndi chainu ndi Mulungu pangano lanu lidzidziwika inyo ndi Mulungu kuti mupambane moyo uno amen tipemphere Mulungu adabwitsa wamphamvu zonse onse amene amamvera apatseni kuthekera kusunga pangano laiwo ndinu ndipo alimveke pakusamalitsa chiyero alimveke pakusamalitsa zimene Mulungu mudawathandizira mudawafotokozera kuti akuzonile moyo uno monga Khristu mdzina lakuti Yesu tapatsa mukudalani amen ndikukanire mekondedomvera kuli konse kumene mukutimva